doshika chipinga musina yuta vachizotomuvamba Kabudza mafundo avawo ndishino ndiyapi Petro amubudza rindofana iwe Musivono muhara vomisa Pilato Obona mumwe mutu weabona Petro botsika mundiloni Urana vamubudza Petro
Aya mafunga sota wana wafumaka Watanga na wasitza